Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphula siza ke nentetho ephuma phaa kuStuart Baxter malunga ke noleboka ngumanyama othe ke phaa izolo umfana omdala kwaphosa ipenalty. UStuart Baxter ke umqeqeshi weKaizer Chiefs uyakhala uthi ke wenze iphutha kungamnqandi uleboka ngumanyama angambambi okanye angasho ukuthi mangayithathi la penalty ngoba uthi uleboka ngumanyama ebibenguye yena uBaxter ekufutshane ngethema angayikhabi la penalty ngoba usasuka kuinjury umfana omdala futhi ke ebesaqala ke ukolula inyawo zakhe umdlalo usuka kuinjury ke and akukho lula ke ufike nimnikeze uqanda uvula unzima ngaphakathi ebaleni ujoke uStuart Baxter sithi ke wenze iphutha kakhulu ke ngokanye ke ngongamvumela umanyama athathe ke la penalty phaa izolo nizawukhumbula ke baphulapha into yokubana kuleboka ngumanyama ke uyawayithatha ipenalty ke wayithathwa yibethise epaleni umfana omdala kodwa ke okanye kaongxaki okanye ayilo tyala lakho Baxter ngoba ke oleboka ngumanyama zii-professional players aba bantu aba bekumele uba uyayazi into yokubana xa bahambe ipenalty izinga lomdlalo lithini bekumele uba yena uyayazi into yoba wenza sho ibhola uyivala langaphakathi emnatheni laa nto ke ithande ukuxhaphaka phaa kwiiplaza eKaizer Chiefs ingakumbi apha ke kwiipenalty bathanda ke ukuzikhaba nje ipenalty ungaqaphi lapha kunekovish kudala epost ipenalty nje ngendlela ke engathandeki umbona ipenalty ngathi ke uyikhaba ungakhathali zezazinto ke uzibuza umbuzo ukuthi ke aba bantu bafike kanjani phaa kwaprofessional ngoba ke uzothatha ukujonga ixhaphakile phaa kwiplaza eKaizer Chiefs xa kukhatywa iipenalties ke zikhaba iipenalties ezirongo bebekhona nange phaa abakwazi ukupleyisa ibhola kumele uba ke bayithathela penalty ke umzekelo bayivala ngaphakathi emnatheni kodwa wayithatha uleboka ngumanyama kodwa naye ngumdlali wodumo bungamelanga uba ke laa nto uyenzile noba kuthiwa usuka kwi-injury elo tyala lakho Baxter sigqithe ke lapho ke sibheke phaa kumfana kaAustin Dube naye ke ngendlela umfana aphefome ngawo phaa izolo umfana ke ebesalahleke kakhulu futhi kuyacaka into yokubana ke ibingumdlali wakhe wokuqala kodwa ke asuzukhaleza ke indodana ke siyibeka ityala ngoba ke baye badifenda babaninzi bengakho nesipeyisi phaa angeke ufake i-center back ezintathu ungumqeqeshi kanti ke iinjongo zakho ke kuku-athekho okanye ke iinjongo zakho kukuwina into ethetha ukuthi iinjongo zakhe phaa uStuart Baxter ke ibikukudifenda ke ibe nil-nil isikoro ngoba ke ngeke ufake i-defend ezingake uthi xa uzibala ziyi-5 ezadifenda ngoba ke sibala ke ne-right back sibale ke ne-left back uNhlanhla kunye ke noBlom sizobala ke uMatos sibala uCardoso sizobala uAustin Dube bonke bayi-5 ngasemva bephaa into iyazicacela mphulaphu into yokubana ke bekungadlalwa la kuwina bekudlalwa kokudifenda kodwa ke sayigxinisa into ethi ke iKaizer Chiefs noko itouches thile idlalile phaa izolo qha ke bekushota ke abantu abazolungisa umdlalo iKaizer Chiefs ifumana amanqaku kona kona iSundowns kange phakamise sandla kange idlale kakhulu kodwa isebenzisa amathuba yawavalela emnatheni nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshonke into yokubana ke nivanjani ke ngale ntetha kaBaxter apho kumfana omdala athi ke uyasola ngovumela ke umanyama athatha ipenalty nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.